Again? Seriously, what is wrong with you? Okay, Mrs. B Sniper, I'm going to take you down from here. This is not going to be hard.
Well, I want to see what happens now.
Da 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 da